ubungekho sikudinga ekhaya nezingane. Ubungekho sikudinga ekhaya nezingane baba. Wahamba uyozama amatoho baba kanontethelelo nosibonela uphindanga wabuye ekhaya. Wabuya ngoba nakho usizoshiya uLungelo. Hey, waze wazala umntwana ungabuye ekhaya. Wakhula uLungelo wagcina sishintsha igama abe uLungile wena ungekho. Ngazama ukusiqoqa isimo okunzima ngibona ingane yami isuke kube nensizwa yabe yintombi. Wawungekho baba sikudinga ekhaya nezingane. Kwathi uma ngabuya ekhaya abadala bangenisa umfana omncane lawini lami ngenkani ngingafuni. Wayengibamba ngenkani kwenze konke ekwenze phindelele. Ngalubika udaba lokunyukubezwa emndenini bathi angibekezele ngizojwayela. Ngahluleka ukujwayela amanyala ngaqoqa amasisakana nami nezingane zami ngaphindela ekhaya. Ngafica umama engasekho emhlabeni nabafowethu beganiwe babe segugile. Bangixosha abafowethu bathi angiphindele emzini. Kwahlula ngibatshela ukuthi kina kusesikhona emzini sekusehlathini kunamazimzimu. Sasamba ubusuku nezingane zami sithwele imithwalo sisole indawo yokulala. Satholwa ibhuni leplaza lasithembisa umsebenzi nendawo yokuhlala. Kwakuphakathi kwamabili langena ibhuni lapho ngangilele khona nezingane zami. Lathatha indodakazi yami unontethelelo layikhela endlini kwaze kwasa ngizwa ikhala ingane yami isezinhlungwini. Kulobo busuku sasikudinga baba kaLungile ungekho ubhungukile. Wangithatha kubazali bami ngiyitshitshi ngiyigugu likababa. Ayimaningi amasoko engishela kodwa ngakhetha wena ngoba wangithembisa ukungivikela nokunginakekela. Kanti wena uyazi ukuthi ungithathela ukungenza isichuse sasekhaya kini. Namhlanje ngisezindongweni zasegoni izingane zami sezikhulile nontethelela kafuni nokungibona uyangizonda ukuthi ngahluleke umvikele emncaneni bakhe. Namuhla hamba nquni ingane yami edolobheni ithengisa ngobuyona emgwaqweni ngoba ubungekho baba kanontethelelo sikudinga ekhaya nezingane zakho. Kwakunzima ukubona uLungelo umfana wami eshintshe eba yintombazane phambi kwami. Wayengamukelwa ndawo emphakathini ngenxa zobulili bakho babudida bungaqondakali. Nami ngangingedwa ngihlupheka umfana wami wakhetha ukuzithathela impilo yakhe wazibulala. Ubukuphi sikudinga ekhaya baba. Uyamangaza ukuthi wakhetha inkolo kunomndeni wakho. Washisa ingane zakho nabakeni ngoba nakho ususindisiwe. Uyamangaza ukuthi kuwe bengasesiyeni umuntu kodwa besengiyidingoni. Wakhetha umfazi wakhe esontweni waba nomndeni omusha wangishiya nezingane zakho sihlupheka sikudinga ekhaya baba ungekho. Wakhetha ukuphatha ibandla kodwa thina ekhaya siwahluleka ukusondla. Noma nathi wasihlanza kanye nezono ngesikhathi ukubhabhadisa ukhetha uJesu neBhayibheli nebandla. Esikudinga ekhaya baba ungekho. Oh ngikhohlwe ukukutshela ngisibonele indodana yakho yokuqala. Engani uyena lona ummeli omkhulukazi namuhle osiza umkakho wenkonzo ngedivorce. Ngamfundisa kahle umfana wami ngakho namhlanje lo mkakho wamkhetha enkonzweni ekhetha indodana yakho ngoba bafuna ukukushiya ungenalutho. Tshela mina ubani manje idimoni baba kasibonele. Ngoba ungekho sikudinga ekhaya.